Awurade ase sɛ ɛnɛ nso watumi ama yɛahyia na mɛbɛkyerɛ mo kwan a ɛfa so a yɛbɔ mpaeɛ na mewie a me ne masan bɔ mpaeɛ abɔ mu. Halleluya. Ɛno a yɛsuaa bi ɛnɛ yɛbɛtoa so. Nyɛsɛ yɛse mpaebɔ ntiri a wobaeɛ a na wobɔ mpaeɛ saa na wokɔ nyame asɛm ka ho a ɛnyɛ yɛ. Mame no mmɔ mpaeɛ yɛde wase megyae me kra me nipadua na me honhom hyɛ wo nsa. Kanea wopɛ fa me mu kyerɛ wo mma yi, kyerɛ wo nkwan a wobɛfa so wano asɛm bɛyɛ nyam, wano asɛm obie wano a ɛbɛkɔ wo Awurade w'anim. Obie wɔ n'ano a ɛbɛsɛ wɔ tamfo no nnwuma na ɔma yɛ nkonimdiefoɔ ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Sɛ yɛka sɛ obi yɛ Onyankopɔn diifoɔ a ɛnneɛma ɛho nta a Onyankopɔn de yɛ adwuma a nnipa biara nnim no Awurade yi na ɛde kyerɛ saa nkurɔfoɔ no na wafa so aboa nipa. Amen. Ɛno a yɛsuae biribi ɛne yɛbɛtoa so na ɛnɛ mebɛkasa fa radiation ho. Ɛno a mede sii mu kakraa bi ɛne na mebɛbue ni nti wo a wonte borɔfo no and the brother for the dozen woman. Amen. May we make a watch as here. The man for grand table for Nekumasi. Amen. Oh, now Sanchez Chileweno said, Obi Tia Nessel Presser or Boss Empire. Now, you so who said. Ohun nin keka wa bia edem nin keka wa bia ni wo ho eti se obi ti boni mu a ene bonye fo mpa ye ne de ye bofa so eno na chechere watamfo kuno bunukom bubune nan fa ba hwe ne trim tamno hwe ho ne bonye fo de ye no eno ba demons ne mfa wo because enko ba bia nti eno no de bonye ni bia timi bo bi fa ne ho di. Amen. Nti se wo tie me sunsum FM a prophet Francis Kwarteng ana me ye sa adwuma die wa ho fa die kro mu kumasefo na ana ye se Ope so uchire ni pa kwa ya, osi daibija imi ni mdada. Na, diya mebe chere, mebe so ubiya chipre ni radio. Na utie miye pa. So uobwasi, Saft FM wa, a utia. Onso, chipre ni radio ye. Emu ubiya mfanko, mu ubiya bechincha wanemu. So wo sunyan J Life FM monso utie mo sunyan na nempota monso a monso ye krado opafa pen no paper chiro na monso working kan. Amen. Mo amohwe me internet sunyana nso monso mo ye krado na ne Awurade Nyankopon Rebecca sa a chire ne ma. Halleluya. Se ukọ honhun mu a se de honemu ye wo akondie different ye wo abaa ho abaa akondie wo de bo bi a obewu ye wo sekan yawa wudro yawa kwenye bebre ni nyina pahwa yawa tuyo tuyo nsugu wa hudu bebre a ni nyina say nipa nipa bako pa wasa si suno no eti sawoshe tuyo hudu wa yaya guya sasi suwa tuyo ni nyina nipa ni edikum ya hani edituyo kum emuwa tuyo buro ni yema nipa Sienfan kumunipa, o ma jwene nono. Ya nye tuyo sienfan kumuwa, fiso omo onomu mkumuwa. Nti uhu tuyo biya, e nipa diya. Sienfan se nipa, e wasa si suwa. Na ene, akundiye kasiye bi nene, me babe chilao. Na me piyemu ye muati asiye. Na sere midi kanka eno. Se uhu ntia, tiye nisa keke. Enkohu. Sasa uko huwa ubenyasem. Amino. Amino. Enti wene ya hote ufuo. Anu ujina timidi bompa ya mani ya juma. Nadia mekano eruadidi mafemu. Ahuhumone di asomashe. Enu nitine eruadibu ya majini mbemi huni ye. Mpembe bili enyene. Ebrame shasi yeno. Obonifo ni tumisisa bebre akwadi emu odu ase ba hona emu amekura no mabambebu nanso me nyankopon ni jina cheme efrisa matamfo nsem hallelujah na nono wayi na di akireme a mebe kirewo enti no enye ne bon yefo asem e wona wasiesie won ho asem Enu anie nua bi kirem radiation no na se kire ne se ayakania sadia mekaye no ahomone no soko honhomo a ayakania ay light and the true sana media radi kire me ana de tosubiem ay sound dede enu chi na Joshua omudru Jordan no Jericho no omo dede ne timi bu afasuo no guye no na radiation ti nyamese munye dede nkoa mo bia ankasa obia ntiasi de enti etimi bu guye eti radiation no nyame yisu ana obo nsam yisu sane ti enye obo nsam kwa na yisu se oyo Kristo ni na abo mpaya asema awoka no e radiation de teki sa asem no mane ebem Na obo nsamu wa saadi yeno. Se uji na haa bom paya. Ubu nyamidin. Ahumabi ya anso uni nyamim. Nyaminti ya. Ede enu oti. Iti adia nyamisha siye ye ya. Onu nyamide ye ne jumano. Ano tamfune faya. Ono de saya diye. Ti nyami yusu radiation. Adi ye bibia. Iti nasimu wakane se. Osuru mra ebaya no. Na ye radiation na. Insiomra na ba wemra na ba wenko na ko wema it is a radiation ye adwuma it is a mino amejina me yo nyankopon di fo no se me kasa me pesa me de ba fo ma wu na fe me kiro de obone fo no so ye afasa asemokro na edidi ni panya amen o enti efrim fiti ase no god created heaven and earth ne puni ho na nsuo ni ho Nyame kasa e mane bae. Sa kasa no o kae no. Na ye sade na me chire mu akire wo nena. Ene mane bae. It is obi yisu the weapon of radiation. Na chese o ye the highest. Akodie nyina ne sopa. Atuo ne asekan ne agyan nyina wo na se. Na no na Satan yisu. It is say a Christopher. Eno na me chire mu kakra bi se wo bom paya. Ube hunu se wajwine ni nambe bibasa basa basa. Sabre ne demons ne true radiation. To dismantle your vision and your words. But the moment you open your mouth, no, it will come to pass. It is a ubiye wano kasa. Na wajwine diye chila. Ebe tim. Nti omu wajwine niye chile. Ti omdi radiation e encounter e breaki e yakania. Hallelujah. Hallelujah. Kania na omo tosa ediba Tosua, and no, I'm saying about your medical, or Sisadi and a torso, a kumu cells, a kumu moa and kwamu a woman, a timikuno. I don't know who you sue. Nipabe pray, I did them was Adi and him. But woman him. So the moment I was so need demons be dealing on. See if you're not war, Tina, I don't know the bowso. Jesus, Urade Boa. Hallelujah. Hallelujah. Yesu Christo Mojano. Last name kasa me kan me se we ndi da bia o sa me kire me ba bia me free e ma waje me nsem a me kana ya dan adi na wan kasa ma kosua biribi me nimu de nemo nya me honhom a wo nimu de nyina no ana oyi kire ye. Hallelujah. Enko First Corinthians
How about some customer rade?
Amen.
Amen.
It's a net sand church that may be chiremono. So haunt here. And you soon mumpy. Amen.
Amen.
But so haunt here and your day.
You soon mumpy.
And call. If you say honor. Demons say go hono a omo yisu sara de esi no wo mo osuri ye enya ba yi asem omo de control na radiation no ekwan ben na wo motimi faso eto mane kan obi a wo ye ojide ni nya so fitin ya ana omo yisu radiation e dien kwan ben na omo faso. Ese so ohun saa kwan no. Se wo ohun saa kwan na untimi ni omu ni. Amen.
Amen.
Emu do ho.
Papa.
Sa gana fo fe na me hu se dodo na eje me nsemudi. Na de Awurade de ama me. Ese se me yigu ho. Many papa so nyo oje na do so ye. Kane no na nipa nyi ni.
Yes.
Eti menso men kasa. Se se me ho se nipa no ma chidifo no. Biblia ko me ba. Se me kire mo na motime agina na pa ne na bone nim ni otamfo na yedan eti asie.
Bom 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 kasa me nyame ho ho mi.
Eti me jina hono. Me ni padua ne madwene me honhom ne me kra nyina no. Asai. If the sara de asin, omo de aboro me a. Ma keki na me jina ho. Enti afi omo to kra mu sara de na nyada en. Ade enti na enye ye me kire wade koro.
Amen. Ani aba ho samiyai, ba ho samiyai, ba ho samiyai.
Ye compile bo ye call night ye ye bubu ya tanfo ye ye didi ya bo ntirim me de bo hwe ntirim me fie bay u fie bay fo mo ye sai di egu a kire mo no di ese enye u fie bay fo asem o me fie bay fo kra me fie wo mo because omo ye mebe omo ye de omo ye mebe ti me binu se ho ye o no be fo mi de fa mo be wa na o de be ye o ho no ase o ho no akwa wo nsam jem so me de me fa ho nya me ne me fie be fo na edi ti o se ye ne mpani ni ye tumidi e ewredi e on se sa na sam no kan wa nka se mo ne mo fie be fo na enya I didn't think I want to say when you fear by phone. I know some penny near to me, dear, you ready. Some call for more, you much like quite a crumb of us here, you ma. And now some of the motto was another bia, mufie, mufie, mufie. Said you see, come fear for a sanko beau. If you on cacao and quank, how will be hundio, obeyo? Hallelujah.
Amen.
Yesu Christo Mojano.
So me womb.
And he pause. Na yeno nyanko pon nam ne hon homo so e yachere yen. If he say, hon homo ne pepe a dien yin em, u nyanko pon ne ma e mudon on so. Wan kan sem bi an kan hubium. En yemen e mudon wan kan de kro. O de si point. It is as a hon kon kon ne ba. Esa wo kaya. Hon kon kon timi chro se, pon ne ma no wakano e mudon o ebini, 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 ebini. If he say no de yan chro.
Bonsem, bonsem. Na. Oh, bomoye ma hintase mu.
Prophet Patin, o mfiri nyame me. O ho na esere. Satan kura ni mu se me. Me kan urade ho.
Yes.
Ade ene o Yakobo ne mu dozo. Wan kasem bia nko wie no nyankopon ye mo bu dono ebinie wanka eti osese honkonkon ne ba yesu beko no obekire mo ne ma ebeba na chese de omo chure ne bible no ensi na mo honhom ne ba obeyi yinie ma bi o chure ya osisi pointer enti ase anyadan ama and no sooner am I fa eje ne makko heaven the amane da idea e hona ni pafa
etie
ekọ eja ne nchen the abane de otamfu ni nim nti obe broko no the amaye ne de wonim nti obi di ne hoto so ana okọ
bom 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 arade na semi mudo oh
Hallelujah.
Amen.
Yesu Christo Mojano.
Show me wrong.
Asami yoda on.
Papa.
Eme ma o metri so so unimu nyami asem wate. En kambi da. Unimu. Ni pabe ya denu wa hunyami asem. Shensemu ya mekani. Ube denu wa hunyami asem. Mire mini munyami asem pa. En kambi da. En kambi da. Aya hantan kasa kese ya pa. Unhunyami ya se muda. Yifse sobi hunyami ya se mua. No ne nyami ya epe. Ibedru bebe kwa wae kese ya sin nyame. Amen.
Amen.
Yifse nyame tesoro na woti ya sasi so. Na saa radiation. Na saa kania na womoto. Adi ye ujumano. Se eto osua. Eto osua. Ebra ubo mpaye no. Yewo ahonhoma omoto akwadwero ani ahomre gu nipa so eno nye radiation eno ne ye mo a christofo na mo yenketenkete no ah mo pese mo peke no eno na mo de e fight against you ba wunya te no kura sembi na ofri ase se wo twu ho afri bone ho a afi omo yesu radiation no sanatie na San radiation no enu aye nua ne kire ase ma ne yeme de pa wo so ko hospital a de be x-ray na omutwa no sey ye noa e ye kanea ti sa kanea na to so a itimi sey onkwamwa no wo kire mu sa na yeme de pa fe sey na me hunu sey de mesia kire kire mu afa na e ma me nya nti ase ye foforo nti sa radiation sa na tie eti bra wa starte se obo mpae no e ho na omotofa na kwanya omofa so a omotoa etiminya nipa no eni ansa na demons beto radiation abai obi so no wo mu yusu wes en sama e fri nipa no eba etimi fa ne se otuhoi se one person must start say ye plan say the radiation be ba so a ebra wa start e bomb pile na ba bra bo train no na omo agent a wo ye nipa wonye ne bone no aka asemo ya de akire obi kura wunua na show bitime tu asembia na obe jewade bia ya na show a super e hono mo starte o pretty fa demba se obi enyame ne pa eti atams no nyame nko ofo de omo yeni te se me message ne radiation on person mo to na ebe nyame a jise wo mo provoke me because wo mo mo sema bufuo ebufuo mo sema ne se ye be me nipa bia sori no akasa prophet ko ati mfiri nyame so ati ase ne nipa nyina som wo mfiri nyame wo mfiri yesu wo mfiri nyame yesu wo mfiri nyame ehọ no ese se me ye careful ehọ ene omo de befa ti the moment a wo mo be kan san sem no na afebe buma bamu no na chese omo ifrasie operate
bomuye
amen etina yesu ka se se ka ha wasem bone a ye meye ne nye okay ka Matthew chapter 5 for ha osimo mo mane nye no makatu ya yeden na chese someone ji radiation no entimi mpa nkofom it is says you see I obebo mpa ye no as a Christian ni no ade asese wot uhu se no matter what the situation no nipa be fira si aka sem bi ya de yeden akirew eye weapon pa ye be ko nyame asem ewom it is un break it down no me dey afam ni ato light no if say sabre no wo we frase e bo abrabo kronkron it is when ya kania bi a e frase e dey excellent wo moto a wo o han no be very jetty it is o han be very jetty dia e say so mo di kama o han e dey edum
bon sam ka se ma hinta sam we
if say nyame ni pa no su kuta radiation ni bi ana o mo su kuta bi eye tukro ana okuta na omo sukuta akode e baako ana omo pese omo bawo so be se o wo mo na mo nipa no asem so enti ubate se nyame ni pese omfiri nyame yeso omfiri nyame yeso eye saade na no ma target nyame ni pa ne se ekwan bia no se obdina dwene kɔ sa asem so pe ye be nya no wo so ka ho bi Amen. Nansen ebeton framam eh prophet kwati mfiri nyame mesukwa wa momedin edin obo ya nyame ya eh yesu mfiri nyame edin ne so osi francis akoto kwati mesu me ne akoto enso ne ya pamade ne de ayede e de abese me false ayi radiation na no manya sofo a obetimi omo ye ya mantie no no mo san nya sofo obetimi dia fa no so aka ama me awura me na maba fom no matro radiation no manfi
bomuye anya juma
amen so ma se ase ye wo mo kan ne sa no menfi no mo so ye be me ye be suma ye gente ba ko do ye powerful otimi kasa no dia kopem no eno dia ebebre na se otru ye na meminim mesuma mfi no na he na fwin hallelujah
amen
bo sema urade ma mwate eti meme se aya na me pese obi ka bibi fam obi ka kire me bi wa minim se eye o makonde ekese yenko Isaiah chapter 54 na me nkire wade bi verse 17
Isaiah 54 verse 17
akonde
biara obotia won erenye ye
akonde biara ye botia na enye dai
enye yi
aha
na tachirema biara ebe sori etia wo atemwu mu no obebu no fo
eye Enone die.
Enone Awurade nko a agyapade ne wontene ne a efrim me no Awurade asem ni.
Amen.
Amen.
Me bekyerekyere wo mu. Akodie bi e bobotia no enye ye. Isaiah kan ne sa keke. Akodie be. Ana enye ye. Eye sa Awurade shi na. Because o makode ano oden the powerful weapon no sa light no. Omo isu light ano omo isu sound ano omo isu air enframa dede ana kanea o makode miensa no no ano se sa akode ne miensa nyina no ebibo a enyeye nemom no tekyrema bia ebesoreti ya ona mebu nefo na kyese tekyrema no na eya de a edi kan ye den eba ebowuram asana sakode na ye den apa eti akode ano ne tekyrema no emuvubom hwan tekyrema ye ne etwe ye ho ahye na tekyrema wo ti the moment I wo no wosu obabra bo tinene na wote wo ho asi ho no womo twa womo agency bebre wasase so ni afomo information bi a enye papa wa wonum se entimi wo ntimi nye sade no ni aka wo hu ba bi e befiri ni aka to so tekyrema no no eno no it is a tekyrema ne ka to so wi a na sa akode ne radio senior de ai edi so number 2 eti radiation no ene nipa no asem ne muvu bom eti wo se nipa no asem ba wo so cancer mo ne gu so a hunu se there is something else behind a won person mo toba
amen
nyame nko fo bebere ya feri wo sade no ho ye cancer na ne bu afu no asom wo so mo on be nya ho on be break wo senses ni nyina what you need number seven, seven is what you know. Amen.
Amen.
Question. Then sound to us. I could hear be anywhere but here will be. Touch the mouth, best to let you out. At the end, not such an essay, and I made sure one. It is who will be out for it into that radiation now. Ah, or you, GD, or your training near. Neye ensem ne no no omo fa nkun do mo yene se omo break u senses no de esese wo ye wontimi nye ubetimi ate se nyame se mentena ha enso ne nye nyame ya that are no more take dominion with that radiation na break u senses ni nyina between you and God oma format wo ayi ne so o hard disk no ne format so obo mpa ye nko obo mpa ya no anse wo hu ne won kampo
Yesu Kristo moja papa mesire ne mabusa kusen
bisa
me pa che o se omoto saa ade we si no a saa de wo kan
kania na wo de kan kania eno na wo ma ye ntibrof no beti ase
omoto mo kania no a
aha
me die de me e bi atome e bi atome ansa me question ba e bi di kan atome be 2 months ni me sate anaju bia se me bo fi se ye bo February pa bo no ya me ye ma se me sorry anaju bia bo mpa ye na bra me ya se me bo mpa ye nu no me rate mi fi me ho asem a me kan ho se be adwama ho asem bitim be simitrim na me re fi de me kan ni nyina se mitimi gina ho be se
no aye toy
itimi gya ho be sima fa ansan mani aba mo to say asem sei na me pana say ade we na me bo ho empire
amen se e kan wo bi a e de awere fre ba na so your focus will destroy radiation no fama we say mame fama we mame brother we se toso a brother na se o sense ni wu it the mentality no wo mo destroy no ana se obi destroy wadwen a wanya ho. Adwen no ne hold you everything. Whether you live or not, wadwen ne timi calculate de ba. It is omo nya saa radiation te se de oka no. Ebre obo mpae no. As saa de na ba ne mu no. Ade a oyɛ na long the day ni nyina oyɛ out. Jina wo bo mpae a na ensem fifiri baabi wo hu baabi e firi asɛm a wonwene ho na bewura wadwenem wo kye sɛ wo hu di ade ne firi wo ntimi fo adwene nsi de mpae na wo bo no so na wadwene ne namba sabasabasa o ma sɛ mo adwen
yesu mo jan o ma ba cho mesu pese mi bisa sɛ o mutimi eto o how bi. Apart from say bia
o dey say wadwene no
ani
ye beba so we dey nyabotre me bubu mo ba. I am breaking the stone up. Hallelujah.
Amen. Apanya mi shira obebre.
Amen.
Empacho masan bese mbusa ne se oto sade ne ba o nyame ni pa no so. Enam sa wo de wunim sa asem na. Ne sent wo masa asem na ha wo no. Mi a mi di wachi a, minim se wo nyame ni pa kan. Na men so so asem no ye mi yaya ya na mi wo sa asem mo kan. Enya de a ye ne kure bia wo me so so. Yetimia polish in kuntu mpa mane nokre aye pepepe etimia memete ha mesu bufu bebre na ye me ya nempo mete se nipa bi kan ka metimi na nyanto kwa no mesu e de na ha ona mesu ba me
oh wo de se wo de wo no aye yi obi wo de nya won ye hwehwe o
okay
what you say
at you say
wo de won ka ho kra
na mi nyira papa
ah hallelujah.
Oui, papa, il n'y a pas. Amen. Il n'y a
aucun
Jérémie. Il n'y a aucun Jérémie. Il n'y a aucun pépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépépép
na ne ma funu e ba ne de ye eno mfiri nyame ho obi ka se obo mpa ya na adwama bi a obo ndeda da na aba no e nyame na de bai aha
yesu moja down pa cho nyame shrawo me pa cho semi wo fi na me be bo mpa ya abra mi mi shade mo bo mpa mi mo mpa ya obi a mo me funu beta mama e ma adwe se me bo mpa ya afi no bi bo mi se be bia gate Bebiye gate no bi chia me no bi ye me se papa ya me pese me fi wo mo na pese bi se sa no
eh ba sa se mfi wo mo so wo hu wo mo eh ba sa wo mfi wo mo
Yesu boja papa mpacho nyami shira
amen
me pacho me wo church me ko hospital eti papa chire chire wo tv su na na nguso amtia me ti se papa be ba ha no ana me bae na mbeto see this 10 ana me ko tena ho Forgiveness na de ni nyina na Musa sana mi ma Solomon sanim de na nyame de acha papa no omo ni bi enti se hallelujah se mi kwa sori a na mi hwe asem ni de omo preach no all right but your papa can see ya no depth de se de mu odu no eni ho eno ti na ma oyɛ programs no de bia oyɛ program ya na mi de amrika na maba nti enru me ba no me ko ne yiro ka chese me paricho me ba bia me to series na dia papa preach ni bi garment na dia na bi ni ho nti me stress e ka o mba ye bi na omo omo nti papa nka no me dia mo omo mo omo tie se de be ye omo hu se adipa bi e wa ha na yesu atifia amen
hallelujah what do you want me ngoma ye dia o ko youtuber Obo Francis Kwatin. Message is ni nyina guso. Uko ha obe nyane nyina tie. Mo amu ne mo na wo hema ne. Obi a ha na ne hema ne musa. Me kan YouTube kura o kase jama na busu apa ne din.
Yesu Kristo moja no.
Papa. Papa se usua mu bra me chere chere o.
Papa no penya min shira opa. Me de matra wo na asia che kakala. Ne dru ba bia me dwindwene ho di ya opa se. Se ye nhia opa nke ye be ye den. Efi se ye kura no a ye di wachi a che no. Em se ye nru ba bia. Se wo hwe ensafo ensafo bia. De bia me de masmam ka chro mun se wo mu di agoro. Enkuru pa no wo mu bo. Fi se esa nimdie we se ya. Ubiye mo di achre ye ye. Papa ma bo hon pa ya. Me de ya mi frenu se. Adwentanta. Enti me ni ne diye siye sa haan.
Yes, o bo hon pa ya na adwent fofro ba.
Me bo ha. Ma ya mi inti mi inkapcha sa adye ni mfri ma brabo mo. Ti nena wo biye suwa ma. Se wo anka sa ha se muwe se ya. Enka me bre sa enfiye mu. Ne sa di mi be ko bi ya bo nse mje mkula anka de mi ya ko.
Hallelujah.
Amen.
Ye ka se adwentanta, enya adwentanta ni. Obi an adwen ya adwentanta ne se. Nyame asem ba untimi nyentum. Na ose woje ho achi nye bi. Ba jomati ase ye. Ye tosu biem. Ne gidi ekuta ne kura no, eye ne na ba mabu. So on san ko wi asen ko tane da da mu so on san ya den yo nti o ba so kwa na woni ene gie ene ye fe na adwentanta e wo ene de the radiation no eno so dem dey kan kan the highest womo akode e wo soro pa sisia no sa de ne na edi wi ase so telephone yi su nyina ye no an de omo de ye adwuma ahoma bia nsom e ye den e ko e radiation da de ko Nti radiation na take control wo wiase asese no honhomo de ye nwene ho na emom telephone hello na ne ye de ye ya to wiye no so wo fa telephone hello eso botom hello na wo ye no ne honhomo de wo ho e no mo de say nipa Christopher nti empire wo bona enye ye no enye nyame na nti o obu a wate ne ho afiri bone nyina ho Enso ontimi mompaye mani nsiso. Obompaye niema basa. Neba. Eye noa. That time na light ni dawso. den. Briki sense sini nyina. Veya wa yesi boko. Uya no waka se da na ye.
Yes, moja. Ose
me kula manikum me koda. Wenti mi antake. Hallelujah. Wenti mi anya dai. Antake. Wenti mi. If you say the moment I want to go home, I want to go home. What is wrong? No, be away now. Just say me, Barbara, but then they mean your bonny beam. What is it? A high tension current.
Yes, Moja. Yes, Moja.
And TJ Isaiah say, what I mean to quack Nancy and Phil Raddy, or can come by, or say, I could be a bebo tiao. Tetchere me biara besore. Akodi ebeya. Tetchere manu ne juma ne say. Eze se hon kon kon chilot. Akodi ane tetchere ma. Akodi ebeya. Sikany. Ejany. Ediyany. Uye wose saadye no. Enini unipatrini nini. Ne japadye. Neche se saadye ni. Nye uradiye. Ti nyame siesie saade ano de ma training fo enti demons no some person obey training ni enti u frase na ne frase de attack wo se de beya wa brabo no unti min kwanim ti so bi be yo training ni a that is the end sako de ne boti ana enye dan enye ye amen enti na me ka kire mo se me no mo de apem me a makeki. Because me kaise bra na me wote chimai. Na anajubi. Around, emse nana me timu kakra. Around 11 p.m. Na me yedan temu. By 5, 6 ni ada. Saata amono. Yedan ni ya sorin temu. Ni ya bompaye. Ti. Enyumire ebubo 6 na ni ya urade emu ni ya tuye prumbu ni ada. Ti eda ya na abeya 11 something. Eda hosa dia metia ne se. Aye se abuwe bi. Ana abe si dine so. Na meti chao. Onse abuwe si chense so aje chao. Meti sa chao no. Na meti chao no. Ana meti e filo ne urade chile me sa adie. Ana meti sound bi dede bi. Na dede no mint min fa asasi su adie bia ehiem seka na pem se ye train se ye de no dede ne so sense adie ne nyina na dede ne na wo soro pa bi megigi me daye mu no echi me popitram se adeya waya ana me yirisa adana me se no dede bia mate no. Eh, and what day me ti bida na dede na no day na say na me ti no na me huna dia me fantoto ho enti sa time no nkola me nu anekam na me kunya ne wo mu ana msi mati dede bi na dede no ebisi asasi so am se nipa nti me nyina no. Na no odin ye pa. Bim, chese. Mi inti mi famene. En, nye sa dede no. Ana me kachila wanse. Na dede no. E baye no mete se asa buwebi. E si. E dayene so. Chao. Inti yen kwa kwa hebe. Bi eten so na kanye ni ho. Ani e fato. Chino msumu yen kwa hebe. A buwebi e si dayene so. Na dede a buwane de baye no. Ehu. And ye pee ye. Near to touch. Ye de to dinosaur no. Na abrono ma si dinosaur. Abrono ma no hu de no no. Hey! And I'm say, huh? Abrono ma nai any Saturday. Satan ami ni ma de kuro. Abrono ma. Ti light ni dan na abrono ma tuya na yo. Baby, I tell you, you sum can you any baby? Ah, sumutum. Then I brought no man. Intelligent, I'm so I brought no man. Some money two alternatives. Nyame home to me, you su. I know about some suit to me, you su. And to us, I brought no maya, we see way. Say, Nyame home in a summa with the ya, ube to me a co. Say, Nyame home in a summa with the ya, ube see her, my dear chonso. I'm a high at also. I'm a catch on say, Uncle Da. Yanyanavi, Uncle Boy, Satana, I bred you see a boy empire. I'm so me Uncle Boy empire. Ye kwose dem we boy empire nyina ye de ye ni ye bom paya kosi se ebrenso ye ne koda ye na wo mo nso no wo mo yesa adwuma na ade a wo mo mpene se ade beche won so ade a che won so pe no mbibia ye dai enti na meme ka se se won firi nyame de ade be ye dai ebeche won so wa ha wo be si ya ma ade a che enti ya nantem ye boy ana ade a be ya che enti ye sori be ye 8 anopa ye sori e no ye pie e no osi ho oda su si ho ane ya sebe aboa no ane ya hun ba bia wo firi ifi se abra ma mani tu alternatives ofri nyame obeko ofri nyame obedan obeka ho enti ye gina ho aye kasa ye ne hun no wie no ana otimi tu ye na dan bi ho na otu fa ho me ma nkuno eti efiru ho no na me se ah urade dede we die me nti ase e se dede no e betimi ekum nipa dede na no odin dodo me ni ma se dia de ne siti ye nti urade me fe se me hu ade koro a obo ne fo ne hyehye ye a horn of frass, yes, a watch them as our radiation. And watch them. No, so, omodi deddy, omodi canea, no omodi. When you cry, by conumpodi, and don't put a margin uncle. Or so, one more juma moyano. Eti obaeno, sabreno, a attack a cassiafa. It is our sound, no. Se enya dia me wosura kasa dede no ade beche ne mawuda ketene so se boni wo me ho a kameka ho kade beche yeso odae wan sori yeso onyari o koda kra ye ne na na ti edi nkoma okoda ye wanya dai wan sori that is the end ano okire kire me sane me nyina no okire me se wo makode no eno ne twato wo eti me nyina ye na de ba kwa sesa me hune se ma me mpere me ho se me ye bone de a wo mo de be kan ekun wo mbeti me de ekun efra sa se so eti se wo be di mechi de sesa me kire wo jina ye de bi a hwe se ba bi a wo na si ne e correct akode an de wo mbeto but wo se anya dan nyina na de enti a me cheche we ni se said the bear who bomb paya woman to me and breaking paya intercept the prayer woman five jane sakasakanya day in grow to him to never match it come in chero
yes moja
it's me nam hono my funny mem nyema somahe who fear demon krausu usurono na womwa baby, I rather did me free no money, my dear. Say me, come be moon, some chinawa. About too soon to the Albert Sandwich. So, tear, see. And the Ghana, Hanya said demons, no moon in me. Woman in me, Nelson, my cop him. They say, woman in to me, yet you may be him. It's a baby, as they say, almost yet you my funnel. And yes, so, yaha. Timachidi for no, San or Mobayamo. Yes, you see, I did me at the bed. It may chrom when you are the hole. Hi, Uncle.
Yes, Moja. So, some I started to say a bomb pile. So for our dear Nimcassia Mom Pile, because Emfa, I Maya morning. Me cut some and some bomb pile, I mean, say, light be a true. Enti etro ye no na ese otwa estre na yina e na ebobo na ebobo me so kra enra me ntie program no hwe me so ma ma hasi enti mra so fo estati se prof estati se o bonse na me ngwa na me se eh ene nyankopon yi bibi pa a kire me
enno awa ma habi
ma ma me so ma ntie
wa ntie
me ntie radio
amen amen aha ni pa ni e be tso ni ato aso
papa ni ame pe dem bi se ni se se ebia wo ye obi a won yo osopo ana odipo wo ye osonfo keke saura de hyen no obotum wa pa wa danfo so wo yire so ana obi so na
ano ano wa danfo no oni ano wo yire no oni ano ha o se ta kirema so na befa ba se ye wa danfo se ye wo yire se ye den ebeba momo de de se ye nkete nkete
Yesu moja.
It is all in Yamini pa. And our heart, dear sister, when he said, so you're careful. So be calm once somebody, you any? A babble wow. Was a sofu be a gin and no attack and a yonko sofu? A what be be you? The sofu be a could take Yamin home, true dono, won't mean sorintian and yonko sofu. Debi, on konkra ma kwan sa on my kwan da se sofo nyame homa se megina hai wo se kobo sofo wedin kika ne ho nsam ei debi yesu antro ne sa yesa na okan wo se emane nyina momunya de ai enyini enyi yimu ne de ono no be yiyim It is some missing coyim with the other one as swam semin coyim. Why in a small concon as mame? Debbie. Touch the mano, a ba, not a dear senior day. It is so. A sofa prayer, tough for more saddie. Wama, who no, Wama Timmy and Yena. Naniswa de Huna say, Touch the man is sorry, I know no so soon. A quamber dome. And this is what they want to say. Hallelujah. We need to suffer with Ghana, huh? Sabre and Kwaana me me kumasiya. Radim me muso yinyamini papa. Techre mana de nashiko. Starting say, because we yinyamini pa. And no, wama de beba. Techre mano e honed e friba. Ososo, ososo, ososo. Otofom. Wonso. Wabi di mechi. Techre mani ba, hunu bebi adia sasa wede. Uyo. Imu yano. Noma tro radiesi na yede. Afemu. Ubu yane pe, radiesi nibe diye chiri. Ebe seo. Hallelujah. Itina Yesu sese ubi bo wa sumwa. Dani ha yede. Famano no mo nonko. Sede beya wamu nyusu radiesi ni mbreki u. Christopher be bre and I'm sad in the soup. It joma what say, Uben you will be a ho, or no be dear see. Trotrum, trotrum, trotrum. Ah, Saturday, what a chiman I may be kumasi mini kai. Name coffer passing yakai, Techima station. Asemwe. Me kwa na kai, si wono. Na yemba na etu eti ka foforo be si ho no ana satan me me sofo ba kone nam ana ye ka kire omo na ye kotena front asofo no front on so de te sa posi fo hallelujah o ana sofo bi oni kai bi a otena kai mo opa yefa opa front enti ni a posi fo mo vu bom eja me ka kire omo se If I send me turn on my soul, then I want to make myself funny to one and me see for me see for me. No, let me judge you now. I'm not much take it, you know. Ah, man, see for me, team. Man, see for me. I some if into our canal, so I know about the position. I'm so missing me a sofa. Woo your sofa. Woo your sofa. Oof, I'm going to fire you now. Fawn. Sessing ho,
wo sofo we wo nyankofo yire na afa omo na ofese se okasa jeje na me kama no tum ma muema no no akaya kofo yire na afa omo afena nipa aba ho ye be heso fo fo na ofan kofo yire no akwai di matamusa ma muema no anka one word eti a kire nipa na eba no mu hu nipa kro ne ne kasa. Hallelujah. Eti bra kan e otu eyes anoko tena akire misumen fi no. Sem ni ma de kronti abepani mu hatena. Ebia wo mission bia betena nim ho no ma ho ba be. Ya misumen ma kwan. Hallelujah. Se abubeni ate betia. Da bia ntokwaye dai. Eba. Enti kan e betu no na oba bi chibo frotu wo enche ho. Kani betuna no banen sori ye. Ah, sofo. Nyame shirao. Me hunu sawo ye nyame sofo pa. Sa asemo wakaye nyina wa mwe wa nuba kumpo. Sofo. Nyame shirao pa 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 pa. Sa mbani wunse akwani difo. Ana kani tuye ne pa. Wadi ebe kumase. Ti yeba na kani mu. E hwa. Wanya sanko wa muwame. Ehwan eniba enibi firi suru bae efiri ne me ma won tena pasi nya ka mo pii asema me ka me yiri nim satam se me nika yo me firi kuma se ko ya na obi be chere me ka se me bua na on se tama so se o se me nya me ka o se me bua na on se nka radiation mo di break yo. Bon, qu'à ce moment-là, cher, à ce moment-là, à quoi nous dit, madame? Oye, mes papa. Oye, mes yo, Stacy. Oye, mes. En cas ça. Et il n'y a pas de bête, 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 il n'y a pas de bête. Hallelujah. Et tu me honne me honse, se me yed the least mistake radiation bet me a femme. Et tu so yo gidinia, a dias a so bohom paia abotre, se ni pa, kasse be kanchero, bet me genano. If it's also touch the money, Momaki and your papana. Touch the money, you see a best soretti yao. Ne quamben a beba so a begina. Aha.
Yes, Mujan.
Ya be bompa ye
papa mi pa chou nan ka mi bisa se wo saade no kasa no timi wo awa ma wa bo fom no wo be den na wa sori biem
bi sa biem
so obi kasa obi ka boni asema chero na wo bu efu na chere se
what of form team radiation na hete wo bompa ye nyina e displace eti obi a bompa ya na dwene timi simpa ye ne so no e ye saade na.
Je
ne sais pas si je suis en train de me dire. Je ne sais pas si je suis en train de me dire. Je ne sais pas si je suis en train de me dire. Hallelujah. Et si je suis en train de me dire, je ne sais pas si je suis en wo omo hu bibi wo ho yasoma no opebirbi afiru ho yasoma no te basa no aye din na wo hwe no me de din de me ya hwe osisi ya me ye good wo ho pa wo ya me hwe osisi ya me nkasa na meko mi muye ma no da. Hallelujah. Hallelujah. Enti wo se akodie biere babotia wo te kirema e besone akode ye ben eye sa kane ana radiation na te kire ma ben de nipa ne be ka kire we be ye wo ya no eye wo ya wie ya na kane ane na mu na e ba oso afi wo bo mpa ye nsisu biem wo chekire wo hu de oye mpa e bo okobo ya ma de a chin ye se wo sone so a de na dwene sisu enurudu esu ko gina ho ma de a chin okoyo ko night when ya hear and free ho. It do on ya. Obana and any mafofro, any name. Tiajidi for ya compa bobby rebellion yinano, and ye waste. And pioneer yajuma, because radius in a moment I'm back gather some more bomb pioneer. Now radius in a frass ye free, one kingdom ho, no more true. Ne ba, ba, ba. Boso, pos, boso, jaho, papa. And so, baby, an agent in Namono.
Yes, Boja.
Oh, yeah, mon family.
Papa, Yamin Shrau.
Amen.
Sanka Elijah TV, Ama. Ya kwa soli ya 30 years in tsunami nye Kristoni. Hallelujah.
Amen.
But na mi tabu ye tu baby na mi de bompaye. Na mi buye ne koto Elijah TV. E de ni bi kachine mi se mi nja ane nda ho. E na mi jahe na e da ho. Since then mi sisa biyum. Na mi tiye nse mono. Mi hun se, mi chise, mi hun se, se na majira. Na since then, mi fa semuno na mi nanti wo asemuno mu na papa kan sem bi o si nti no tem bi o ka bi na mi book da ho na mi twere word bi na mi twere na o kan se se tire ne bra no se wo tu aso a wo bon se nya ma fi ase na eye ye ba na mi se ne betu wa na mo na ma hye na mi ka hye nya me anu nya mi se na mi mi ni bi o enso mi fi ase se mi ye no mi matoka
obi anso ntimi nyi mfru nsem biem
na da mi choka no mi de ka ne ba ha se mi di besi asase no so keke se papa ka swaf gusu o da yo mi di besi asase no so keke mi be di 5 days e na mi call e na mi ba mi bom pa e na mi call na mi se na mi call na mi ba bi o wo UK na o si ni nkrata asem nti no wo be pambo no ni nyama na mi si da bi enye adwuma ba bi amakwa akohye pa mi tie sesia de enye adwuma nti mi bom pa ye ni wie ya mi call na mi si Yesu se wo ni papa pa na ye adwuma ni mi kwa ma mi be nfrɛ no ndi adanse ye nkyerɛ mi mi nye du wa pa na mi ba ne frɛ o si mama won a wo won nkrata no ya pamu ni pa du afi adwuma nu na mi ana me tete no ya frɛ me ɛna ya sabue adwuma foforo ɛna ya din bi ato aro
hey bon samurade
na afi ko no bibia mediza na mi nsa eka na mi ba hanuma mi koye no asa papa ka asem ni nyina na mi si ah me din kwasi asem na mi ni lack of knowledge mi ni mu nti mi du fie ape mi baba ko ah asin ni milo eh mi be wura fi dem ho mi be wiya ni milo ah asa me baba ko so en ho no so si mi yiyan krofo all of a sudden adie ni shee mi asa na mpa ye mpo mi tu mi mbo
ha
mana masasia ma ton a mi be ji document no afa mi ko hin ho so am fa ma mi enti mi ti asesi ana mi bi sa se eh enti no radiation na
to embrace
enti na
so mo hu level a woko hallelujah nshira no so wa experience ni wa hu de aka ne se obegi na wonkwa na aka no se ni pane kan de kra chere wa mfi no
papa pa cho me partner afi eh wo yin so no diesel no method number ko
ya me nshira o bo mo ma urade e ye o ya na so o bo diesel
ya de kase a
o ti asem o ka o fri ase se o ti ye nchire chere no enya akon chena sem na o de ne ho to so no na ne ma nyina fri ase ye de esesa na esesa
Yes, you boja. So for Yamin Shaw. Meet you fear be moon. Nammy obia, meet me bompay fran or pack of many memory. Mammy be to fear wa, yes, or mammy hock, say, me bompay. And you would ye matemoa, would ye be to me? Would ye matemoa, my sense, someone can't you any penny or catch them? In Frasiana means a say, can ye ya, ye can one see me? Anna, what the atom is war. And he atom did the animal a shammer before, but Master Sosso. Master Sosso, may bombire say, Yame, on come a command to me, and not mean did you, ne can ya know the matum is warno, and Mirasi. Now, the impression will be answer. Na me nim se saa kane anu na oto atom so no na abufuo ndie minyan be de manso so so na be ye adwuma na eno obeye nde na yeye
level no se me nim level akodu ye ntie no de eye spiritual thing me nim level abufuo no kodu ye
me bufuo evrasie ye
obani evracho masofu pani enkasa me nim level no
papa emi ani je pa se mabepue ha na Mena, Master Munomaye in charge of Nkwakura and Emrewa, 6 years and above.
What were in a software here, sir? Uncle Fono,
Fono, so you.
If I saw there,
please be
okay.
A jet committee, Mena, my chairman, a war, me area home. It is a near baby, I saw for a sanka, yeah. Say a Bethan Quakura and Emrewa. Is a Quakura and Emrewa. And I ye two okra co pension and I say bibis I'll be jaw quine. Ain't he one fian quacrano merewano? Then yes, eh bea a quacrano, o be woo and I say well woo no. Well could you now hark I say, is Daniel will fool with well radimo. Ain't he I had to say, my target to be, they say, may a holier thou art. So, okay, Hebrew, 1370, honor. Who is that? Say you saw your presbyter now or software. As a fumbanu nyina obebu won ho akunta. It is ebebu won ho akunta na say won won so so buyen dia. Eh say ehwe wo ye pa. But ekme say all churches in Ghana we are guilty of that. Ye nhwe ye nkwakura na ye mrewa ye. Enti am ayesa ama me so so mabotu kakra. Em say say radiation na wo kan no. Enu bi na ye nya me ya na.
On summer radio.
Transcendent in you one way. Hallelujah.
Amen.
Second one, so I say, O Christo in Ibiano. One guy, GD4. One will be a friend of Oracle. A kind of way she has any years to name Paolo. One a Wobino. A patcher, I know, and the source of radiation to me, Anna.
Sabi.
They say, O fair picture be a hokra. Who say yes to the picture? No, I be.
Ah, say yes to the picture, you'll be in a draw. Order. You will see on order. Ah,
the patcher, a Christopher, see a war.
I know there, sir, a yammy and nimunyam. A non ye radiation. A new yammy and nimunyam. And a cha. Atene ne fo ho hia enye a Christofo ho esun radiation esun the glory of God nti eno ye glory of God eno no etwa atene ne fo ho hia so ati ase bi gina hai ebi etwa me ho hia enye Christofo ho a Christofo de omonka ho hallelujah nti obi Bodam for crash, I'll crow to me who say we were in Yamenipa. Take care of me Bodam for be stress, cause Yamenipa, Mammy Sky. Eh, then we'll hear. Obey last person, Nafe, for question on the alcohol. Light off of the phone. But you know.
Yes, Christo Mujano. Papa. Unyami unshrao.
Amen.
Na the ukenyama last year, juma urade di ashe unse yua huwa haya mikase na ure sa efahasi. Na uye juma na uduhono onu di anu oshisha anese enka ubesheno. Ana wakaya kosi se wakura wenyini cheo. Wakasa kasa ya asumishe ya we miye wano na udi wajuma noa na uyeye. Kopini se di free ha. Nti dia wuye mami hu se wuye di a wa mu anu no. Edi adanse se wadwro se. Nia okra nanu no ohwe ne kra so. na de otire na nnum no wo na ko se yim nti ma hu se wo ye nyame ni pampa nyame nhira o
amen ye to aso kakra na fe ye de nchechre no aba ewiye amen amen eh amen enche no de esese ohu ne se se sie ya wabe ye ojidi ni apasa babra bo trene no asafo awuwo mu no wo mu wo agency wo mu agency na adwuma a wo mu ye ne sei e wo mu asafo mu one wo nko wo mu so obewura mu sa wo no wo nko ne mom ensem e bekɔ so asafo no mu nyina ensem keka betimi aka nyame ne pa no ho asem akyere wo na wo watwe akɔ mu na wagye adi ato anso na radiation na take place titɛkyere ma biara ebe sɔre etia wo enti ase wo hunu sɛ sabre no sɛ wo se wo pɛsɛ wo gyina ye dia de nipa ka hwene ye emfa na gron kase madamfo no no hwan ne wadamfo na hwan ne kristo na hwan ne onyankopɔn sɛm enkase madamfo no de mepɛ na sɛm ɛsɛ ɔyɛ kɛɛfo ɛfi sɛ ansa na wobɛhu sɛ obi adwene keka bom ɛwɔ mpaebɔ mu no na tɛkyerɛma bi asɔre atia no ansana saa radiation no ɛyɛ adwuma ɔmo de abɔ nipa bebree a ɔmo ntimi nsɔre biem bebree nenam sɔ de mu hɔ kwa ɛyɛ radiation na ɔmo de agye wɔn ane ɛwɔ radiation a yɛtumi ɛde to so a ɛbɛmo akɔyɛ bɔne nipa bi wɔ hɔ a wɔtumi nyae bɔne yɛ ɛyɛ saa deɛ na wɔmo nya bie kwan ne wie a anytime bia wɔmo timi yɛ susa light no ɛde manipulate wo yɛwɔ radiation a ɛbɛtumi asɛe wo ma yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a wasɛe kyerɛ sɛ bibie ni hɔnom a wɔyɛ ɛbɛyɛ ye ɛbua no yɛ radiation na na wobɛhwɛ saa nipa no wobɛkɔ back na ɔpɛ nsɛm keka ɔmo yɛ kasa bebrebe ka nipa ho nsɛm no they destroy by the radiation nti ɔbɛtena baabi a ɔte bia ɔka nipa ho nsɛm gye sɛ biribi antwa n'ani so saa nkɔfoɔ no nyinaa ɔmo de radiation ne tɛminiti wɔ mo adwen ɛkyerɛ sɛ wohwɛ yie yareɛ bebree yareɛ te sɛ stroke ɔmo yi so radiation te sɛ sɛ mekɔyɛ bɔne ne bia ɔmo pɛ sɛ ɔmo kum ɔmo ntimi nkumi a ne kwan da mu a sɛ obi aka asɛm bi akyerɛ m na ayɛ meya ne ma nkontrol me ho na sɛ mese meyɛ nyame nipa ɔmɛtumi aturo radiation no ɛde atom so ade bɛkye ne ma bubu guɔ ne manya stroke nyame nkɔfoɔ bebree nya stroke wɔ ɔmo adwuma nim ɛyɛ radiation na ɔmo terminate ɛn deɛ ɔmo de ba physical ne a terminate cells no ne a break yɛwɔ spiritual and physical saa na ɔmo yɛ adwuma no yɛsɛ o wanya stroke na ne mogya ne ntimi nyɛ adwuma ɛyɛ noa nti wobɛtumi awu w'aberɛ a wonwuiɛ w'asɛm a obi ka kyerɛ wo na se wo ho ɛsɛ o ne kuro no yɛ no adeɛ paa na ɛyɛ ne ya amen 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 o mo ho menko so wani beda ho ti anani yesu ka so se ku okito mo munsuro na ye agya ne fese odu asra hine ne beda yi ebe ma me ka se wo mo mra na me nkyere mpa bo wo munim sa agoro wo mu se mpa ye na wo ni wo sofo ne bo no me be ye chichiri bubu ne dwiri da bi me kyere okwan ya wo be fa so a ompa ye be ye den e be ye twuma Eti me nkwa na aka wa asase so no. Di mo bie na obetimi aka se me obre mase mana yeye. Matra mrasie. Se se ba bie maduru nyina ye nkan ko to heaven straight na madu. Eti so be di mechira. Ese sa me chont se at the creator head in the trailer. Chon ase otusi form kwa na metwe ko. Because ta ne pa ne kura na ntire ne twene ko. Hallelujah. And I won't punish her. And to both our faith, and by way, I bebble now what you know. Yambo, a French like on your bebble topics, you know. Would the woman say the busy year, Juma? Oh, it's here, and I call it here. I could the end of the radius in Omade Baba. Bomber the bar wouldn't cry before so I bear intercept to be here through what you know. Now, call a buy, and one who said radius in Omade day. Na wunim eno anesa adwentanta adwentanta mechechere adwentanta ebubu adwentanta mejire no adwe sori e grace ka adwentanta radiation eh eh ejuma si adwentanta what is adwentanta adwentanta twins mind and so hallelujah. Asamu yoda, sorry ye dede kasiye
mwa. Sorry ye dede mwa radio. Yesu ya rwasiyo.
Pato huli ya tunase. She. Asamu ya, wamo dibe famu se. Asho sa panafe. Udiye, adiye mwa she. Asamu ne so se fiwa kono mpaye nina. Onse. Minu ya bane bekaye. Ose. Dia ne ba ne kai ya ne dia sa o se efri ho ne mpa yi nyina ye basa o ma se no mo ka se mpa ye bo no ro ro sa wo bo no hunu kwan ye fa so a eba ana me kiro nyame asem ne ansi ansi eti nipa nyame be fa won so dia ba no so mo so mo mpɛ adi fo so na mo taa won ana mo se mo amu be simi ama nante mo kwan so. Moi, je suis un homme qui a été fait. C'est ça, Christophe. Et qui a été fait, je suis un homme qui a été fait. Je suis un homme qui a été fait.
Amen.
Je suis un homme qui
a
été fait. Amen. 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 Ose boni, uhu boni ya, ose papa, radiation na de saadi ya neba no. Omo se sa, wajwene no, tu uhu papa, uhu ni boni, uhu boni ya, uhu ni papa, eti ya boni ya bose, nipani yina, tuye di achire, you, when you padom, pim. The papa no won't me near chileda. Radiation on the SA Jumano. Be braces in a woo. Brain near dead. You be the ano, brain no, the one left, I call right, the one right, I call Chesap, or Maki come with the better than the money I'm. O nipa won't me who no papa ne bonny. How can that person be saved? Otimidi boni ya papa no de papa ya boni. Where are you? Where did you go? What is your name? Where do you come from? Amen. Amen.
Amen.
Uye nipa. Ubi o de papa ya boni de boni ya papa. Radiation no dismantle sadi ya no. Obi kura ho me TV so na odum phone no odum so anya djuma papa eye me ye di for the men poor masem eye no wa mo terminate no o ma send a life enu asara be na me kan me se hwe nyame asasi so at last program asasi so obi e ni honuma nyame ka se monnyeme awurade ni na obi ye nipa o ka se gi nipa di gi adi for nko a. And what I said, different the money won't ni. Money me already, the money a different. Those person, ni pa mi enope. What you are ready, I don't mean you are deep for near. We are far away from God. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Yes, Christ, so much.
To me, we will fear her.
A better than a Yamaka said, Nipa Genidi. Yes, you are Simon Yemeni. Namon Yamajanini. Or don't call it Timikai. And so now, or your young coupon. And you know, see any. Apart from Yesu your channel, baby, and what Bible can see any pebbini, or bunny pendy or some money made for your day. Any. Yes, without the prophets of God, all the people will perish, you know. Praise the Lord.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Yo, mema kwan nyabotre enye nru ho. Hallelujah.
Amen.
Eti efri ne no die di kan ade esese usro eya tachrema bia eba oso adenti na sa tachrema no ebe kan trosem ato oso ese ohu ade kudie nti asa ade na eden eba no waji na ye no ayire unem ni etubo tim tim. No happiness. No home. We are no sense. You know, I day. Oh, Connie, baby.
Bomi, 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 and I summoned the bomb.
As somewhere, maybe you didn't feed that. Obi, as I've been ready for me, Mumu, may you learn tomorrow to be frack or any be. Then too many and I are back home, not the quarrel, sorry, Debbie. Esa sori ase obi aba menche amenye ne hwe da kome wo ha die be die kura boye na so peni bi etu ni 544 da da bi gengine 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 ade sa ta meme ni basika aso peni mi fi ho twi tenase ye ade ba asem wo se yese wo satan no ba bi frabro kira ba de ne ha wa ba me urade afam so age no. Yes, it was our banner, what quagging and tuma and song. Namase me. Me patcho or banner or ha, on quay, or say I, Miss Roy and Conho. Hame Tina Kaimu, Gungro, 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 or by Fiatri, your bop, when you're mea to know ho. Tina see, Ubisa, my dear. Namase me, oh, horsey, see ya. Ano opani ba ese yesi me maje won toma ma kuma kon so se me na me oba me ba won chen ya urade faso jade na obi same me waje me men toma ma na ehin fa na ade ba sem no no opani nti hodi yesa tra ka me muwe ma no biem osama me so gunguru 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 odi be si ba bi obe fa me ye sem. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Man chen komimu. If the minimum se se a semia. Radiation kanya be frasia ya juma. Amen. It's more moon to min control ma kuma ne de. De bia mba zalo degree. De bia. Mbe semu life. Me wabo trepa. Minam hosa no. Ubetima ye made abeka sa hyeme me ubiye bibi an hyeme ka sa biribi obi ye made bi ye hyeme na me se ah ewurade na okra what is say aha sabra no na komede me komade me ho chire me me ye bibi te se aduane ebedi ei ye ho chire sa. Ni pay ba no omoji omo ho a kwansi mpo onfa bi nto na mele bi akoto aduane adi no okọ okọ awọ mabiem okọ ya na ofira se eh ya si ni pass ma se oba ho ne kwan nyame fa so gi ndi mfiri nyame eh wo ba ma nyọ kapre ade so ade ba ye urade afam so yi fiso adanti na mfiri nyame a sɛde ade ne si ye ye koye ne de mfiri nyame ei ni pa hu na ma ni o awurade ei na me nwo kwa nko pesa me fa so anka sɛ o pesa me ne to sɛ Dr. Pane ye mu o na me yi ne nsu ngura bɔ nti me nim na ade ne kɔ so saa me so komedi ye ho kyere ye tita komete wo sam sɛ awurade na okura wote sɛ said the university power team in the partners as he so a free baby basin now that's only in the party now again adai hey now adia ba kuma na da omu said the university yi what team in the party so ti as he so o se mamen kansa mun kire o de enti am team in the partners as he so ne se ma kire o se obon sam na ofin fiti ase ye boni enti se obi ye boni ti ame a me mfemani nsi nipa no so nemum satan na boni ni ho ode baaye no ona na mede mene hwe no enti na metime ni nipa atena sase so ache am se urade oya oya to kure nyankopo so omum ya ode baaye satan na de boni ni ye dai e baaye enti se nipa ne kofa boni ni bibe ya ne bon fu ni pa no na ne bon fu hwan satan o se anu ti na metime ni pa atena ha saa enti no won so hun ye se se obi ye bibi tia wa hun ye se enye ono de ode bone ba aye na ye den ene ye na mi se urade me da wase so aka saa semu ya chere me firi ho wo de permani so ye me de enye ma sem mfa ho meni ma na me ye dai me ko na me hwe enhyira ne wo jina ye no oko no enya ntoko aye petre petre esese wo ma wani te te se de ye wo wo ansan watimi adifiti satan ye mfrase ye nkeka ne ma mo mprekese nka me ka se bra ye mompa ye eno ase ho ho enti ke firi be ye eto se na ye sase ye ya bompa ya obi atnum suo be ye be ye grawa na ye gune yem na o jonso na o tintasuo enkosi aga esese uhunu seta adwen ifisa na yesu se medie me hunu seta adwen eti wantimi anyadan eni mamim so ya na so Da radiasi. Na me bua e fritch na afeni e be bot topics ne bam 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 bam. Mpa ye hunu de ye mompa ye hunu sa.